Nina bezule dumela ngahlomanga kwakhangela amakenga nenazi indaba ze 1KZN TV nifundele uphilano kaqebe khulu siyakhuleka. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Itshaliwe namuhla inkosi yasemdletsheni. Oweze ezimboni weneme ngakubone kwendwangu. Kanti owethe kucacisa ngolesimo sedolobha. Sanemola kwindaba zethu ze 1KZN TV. Kutusa amagalelo enkosi uBonga Mdletshe yasemdletsheni ehluhlweni enyakatho kwaZulu Natal ngenkathi kusingethe inkonzo yokutshala kwayo ibibanjelwe emdletsheni. Inkosi uMsindazwe kikhothama emva kokudunguzela isikhathi eside kanti undunankulu kaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi wedlulisa amazwi enduduzo kule nkonzo.
Amakhosi ahlukene isikhulu kanjalo nomengameli weqembu IFP uVF Hlabisa bebeyingxenye yenkonzo yokutshalwa kwenkosi uBonga Mdletshe yasemdletsheni ehluhluwe. Inkosi uMdletshe ebisigula isikhathi eside kugcine kuyenele esibhedlela. Abantwana basendlunkulu nabo bebeyingxenye lenkonzo ebiyithenyelwe izigulungwane zabantu. Undunankulu kaZulu Thula Sizwe Buthelezi wedlulisa amanzi kule nkonzo egameni lesilo umisizulu kaZwelithini.
Lapha sizwe sasemdletsheni sihlangene ukuzobonga emswaleni. Sine sibungaza isikhathi esisifile nenkosi kulomhlaba. Namuhla sihlangene ukuzobeka elinye lamaqhawe asedlunkulu, elinye lamaqhawe esizwe sakithi lapha kwaZulu, inkosi uBonga Nkanyiso Mdletshe. Lapha silahlekelwe ngobuholi ongusolwazi ngenxa yamava akhe. Sizwe sasemdletsheni uthe uma abantwana bendikela ngokukhothama kwenkosi yalapha ekhaya bengikwakhangela ngafikelwa umunyu wokulahlekelwa ileli qhawe. Ngoba sengiphawulile ukuthi amakhosi asebenze nomntwana wakwaphindangene kukhona umehluko okuwo.
Omunye wabantwana benkosi umntwana uphindile Mdletshe wedlulisa amazwi encoma inkosi ngamagalelo ayo esizweni kanjalo nasemndenini.
To our father, to Baba, Baba Gare, we don't have a, we are, see a home village, what time is to be alone, in food to man, who's really about food, what a long, a little illamana, on our eyes is tired at home, who says who's tired, no more as a cool. Kodwa besisemasiqhamuka uphakamisa isandla. Siyabonga Msindazwe. You ran your race. Now your legacy lives on. Phumula wena mfosi. Phumula wena wenkunzi emajini yakho ithi emfanele akuhambe. Phumula amabhoweni emntwana omlungu. Okhokho bekwamukele.
Inkosi uMdletshe kuzokhumuleka ukuthi ke yaba yilungu lesishayamthetho sakwaZulu Natali kusukela ngonyaka 1996 kuya kunyaka 2014. Ngokuthunywa yiqembu i-IFP. Umengameli weqembu i-IFP uVF Hlabisa naye ubevathe zamaNazaretha wedlulisa amazwi abetusa kakhulu amagalelo enkosi ngesikwenzela abantu basemdletsheni kanjalo nabantu beqembu le-IFP.
Ithanda izwe layo futhi ithanda umndeni wayo. Sithi ngiphelisane kakhulu okokuqala nje mina Mdletshe, nina zingane zenkosi. Umuntu ubuye wakuzwa ubuhlungu, wakubona ubuhlungu elizwayo ngesikhathi udadewenu ekhuluma egameni lenu. Sibonile ukukhala kwenu ukuthi kusho ubuhlungu obusenhliziyweni. Kuliqiniso ukuthi nilahlekelwe ubaba obemthanda. Akwambile bobaba abadala ukukhombisa uthando eyinganeni.
Inkosi uMdletshe ikhothame vele sekukhona bebefuna isuku esihlalweni ngenxa yombango wobukhosi. Inkosi uMdletshe yazola ngomhlazi 15 kuMeyi ngonyaka 1955 kanti idlule emhlabeni isineminyaka engamashumi ayisithupha neshagalombili 68. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikwa uThabani Maphumulo eMdletsheni ehlohluwe.
Ngongqosho wezohwebo nezimboni kulelo Ibrahim Patel uthi kubahlaba umxhwele ukubona izimboni ezikhiqiza imikhiqizo yendwangu nokunye zibuyela ngendlela kesimeni ngemuva kokukhahlanyezwa kokuvalwa kweyitolo ezinkulu ezaziziphakela impahla. Ngongqosho kuPatel usho kanjena ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi evakashele imboni ebizwa ngeSell Rose ezinzeke eHothongathi KwaZulu Natal ukuyohlola isimo sokusebenza kuyona.
Uhlebeke umxhwele ngesimo semboni iSell Rose ungqongqosho omnyango wezezimboni kuleli lokhu vele ngesikhathi esohambeni lokuhlola lemboni eyakhahlamezeka ngenxa yokuvalwa kwesitolo esikhulukazi ebisiphakela izimpahla.
We've got about 1500 workers within the Sell Rose group both here and in Isithebe, and it's a company that has been hit very hard by the closure of Edgar's many years ago because the company used to produce everything for Edgar's, and we've seen a management that has now diversified its production. It provides now to a much bigger range of retailers. It's saved jobs here, it's introduced new technology, it's modernized the machining plants, and we have an example here of a company now that's taking on the challenge of bringing production of denim jeans and other denim wear back to South Africa. We've been importing our denim products and young people love denim. Here's an opportunity to create jobs.
Kuvele ukuthi elakuleli belanda indwangu yohlobo lwedenim emazweni apesheya, kepha ke manje inani lalokhu selehlile ngenxa yokuthi nakuleli sezikhona iy'mboni ey'khiqiza lolu hlobo, kanti nabanikazi beyitolo bahlezi kwisibophezelo sabo sokuqinisa ukuthenga lokho ke okukhiqizwa kuleli. Le mboni iduse ngokuqinisekisa ukubheka ney'nsiza zobuchwepheshe besimanjemanje ukwenza lula umsebenzi wabasebenzi. Abenyuyana abasebenzi bezimboni bathi ke basakhathazekile ngesimo sezinye iy'mboni ey'hlumisa abasebenzi.
Generally asikho happy more especially ey'ndaweni ezibizwa ngama-non-metros, you know, amaholo akhona phansi and abasebenzi basebenzisa ama-long hours bangakhokhelwa ama-rates afanelekile. So ne-issue ye-safety ezinye izinkampani ziyithatha serious issue ye-safety and when abasebenzi they get injured ngendlela abatreathwa ngayo nanokungahlonitshwa komthetho. Sometimes you have ama-agreement from the bargaining council agazettee and abaqashi bangakwazi ukuwa-onarisha, so we're not happy in that regard, but ezinye izinkampani we're happy ukuthi ziya-complya, you know, nemthetho ye-bargaining council.
Omunye wabaneminyaka besebenza kule ndawo uthi ke wayenesifiso sokufunda ukuthunga impahla aze ayiqede.
Ngiqala eSerozi ngenza ngiyi-training, phrase trainee, ngasebenza downstairs.
Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kubika uNtombikhona Mvubu ngisithi Queen.
Umasipala iTheku KwaZulu Natal ubamba umhlangano womkhandlo namuhla ukuzocacisa kabanzi ngezinye zezinto ezizokwenzeka kulandela umcimbi wokwethula kwesimo sedolobha kanye nezinto ezizokwenzeka ngesabelomali sika 67.3 billion amarandi sonyaka wezimali 2024-2025. Phakathi kwezinto umasipala ozezenza kusukela kwimboni yemiphakathi njengoba beqale benza izimbizo endaweni ezahlukene ezakhele iTheku.
Umhlangano wanamhlanje womkhandlo ubuhlanganisa izinto ezahlukene njengoba bekade kuzokhulunywa mayelana nokuphasiswa kwesabelomali sonyaka u-2024 kuya ku-2025 emva kokumenyezelwa umeya njengoba silinganisela ngaphezu ka-60 billion amarandi. Okunye bekade kuzodingidwa wodaba lokuphasiswa kokunyuswa mayelana nama-tariffs, kodwa-ke amaqembu ezepolitiki abanemibono eyahlukene kakhulukazi ngodaba oluthinta kona ukuphasiswa kwesabelomali. I-DA Action SA kayenamaqembu amancane abanye awasiphasisanga abeka izizathu ezahlukene okubalwa phakathi nokunganeliseki mayelana ney'dingo ezijise emphakathini.
Ike sibhekela njengamanje ukuthi-ke from i-budget ama-tariffs akhona abanyusa baproposa ama-price anyuke aza anyuke ngaphezulu kwe-inflation. njengoba siyazi ukuthi iCPI yethu South Africa is sitting at 5.3%. Now anything engaphekwa lokho as action SA besikhola ukuthi kumele siyiphikisane nayo ngoba isho ukuthi umuntu ohola imali noma onebusiness while ibusiness lisafarisha yena ama expense akayanyuka ngoba every time unyusa ama rates ukhuluma ngamanzi ukhuluma ngogesi ukhuluma nge-refuse collection whatever kunyukayo khathi kunyuka kusho ukuthi ifa ingcindezi kumhlalo sethekwini
okwesibili sikholelwa ukuthi i-level yokuhanjiswa kweyidingo kubantu iyajustifya iyenza ukulungiswa ukuthi kube khona ukwenyuswa kwama-rates and nama-tariffs sithi until umasipala ukwazi ukuba nozinzo lokuhanjiswa kwezinsiza kubantu akungaba amanzi ugesi ukuqoqwa kwedoti nendle akufanele ukuthi kube khona kwenyuswa kwama-tariffs ilezo zathu senza ukuthi le budget ayenzi ukulungiswa kubantu kuphela yenza ukulungiswa kuma-politicians
oyikhansela le-ANC eThekwini bangcomele sabelo mali athi mkhulume ehluko owenzakalile kunyaka wezimali u-2023 kuya ku-2024 ngakho banethemba lokuthi la kusanegebe khona izinto ezolunga noma ngekusheshe.
Babumeya, umkhandlu wakho awucwasi. Awukhethi lo mkhandlu wakho ukuthi le ward iholwa i-ANC noma iholwa i-Democratic Alliance. Uthi muhambisa intuthuko babumeya. Uyise kunoma yipi ward. Sikhuluma ngokuthi babumeya athu usibikela lapha namhlanje ukuthi umgwaqo seKloof endaweni yabantu abadla izambane likaPondo uphey kwawo uyawulungisa bazohamba kahle bonke labantu baseKloof lokho kuyi indication ukuthi uhulumeni wakho awukhethi
amakhansela IFP abengabona kulomhlangano kude bahosibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini.
Ake siyetolweni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwiindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Itshaliwe namuhla inkosi yasemdletsheni owezezimboni weneme ngakubone kwendwangu. Kanti owetheko ucacisa ngolesimo sedolobha. Iqembu le-Economic Freedom Fighters, EFF, lithi kunesidingo esikhulu soba kulungisa ingqalasizinda yamanzi, kungabe sengathi ukuphakela umphakathi ngamalolo amanzi sokuyisona sixazululo kule nkinga. Lokhu kuvezwe kunobhala jikelelwa leli qembu uMarshall Dlamini ngesikhathi benemashi edolobheni lase-Richards Bay inyakatho nalesifundazwe yokukhalaza ngohlelo lokunqanyulwa kwamanzi sakuwonga.
Amalunga eqembu Economic Freedom Fighters akhe lomasipala uMhlathuze abamba imashi ebinokuthula ebisuke ze-CBF ilibangise ezindlini zikamasipala uMhlathuze. Ama-fighters akhala kakhulu ngenkinga yamanzi, ugesi nezinye izidingo nqangi. Unobhala jikelele we-Economic Freedom Fighters uMarshall Dlamini usole iqembu inkatha ngokuphendula izindlu zomkhandlo bezenze ezeqembu.
La kule ndawo yaseMhlathuze lapho umeya we-IFP nenhlangano ye-IFP have collapsed ama-services. Abantu bale ndawo, they don't have water. Into bekufanele ukuthi it's a basic service. Amanzi is no longer a luxury. It's a human right issue. So once you don't give abantu amanzi, you are violating the constitution of this country. You are violating the human rights because that it's no longer a luxury. So we've been doing door-to-door and abantu bale ndawo bathi siyacela i-EFF ningaze niyofika kumadika ama-elections. Ningayanga uko raise ama issues wethu, especially when it comes to the issues of water, especially when it comes to the issues of employment. That lo masipala IFP sewujike waphendula ama office IFP that nobufuna ama services. Kunabantu besikhuluma nabo manje ethi ngeke kwa masipala ngithi ngiyofuna i address, proof of residence la kwa masipala ukuthi bangisize, bangitshela ukuthi ngiyi member ye IFP na. So they've turned the office lo masipala wasemhlathuze as if I'm an officer of IFP and we're not going to accept that.
UDlamini uphinde wasola abaholi balo masipala ngokulwa izimpi zemndeni emkhandlwini.
We are here to raise consciousness, to speak to our people, to raise frustrations that our people are feeling on a daily basis, not having access to water, not having access to electricity, huge unemployment, crime levels in this municipality have gone up because we are led by a clueless organization that at some stage we worked with them, we thought they know what they are doing, but look like they've turned this thing into some municipality wakalundi lapho abarana umasipala kuze ney'ngane zabo as we could know what has happened here. Where ukudubulana abantu ngaphakathi kwamasipala lapho bekungalimala khona even members of the public maso ubuza ukuthi obana labantu abadubulene uyathola ukudubulena ama-family so they've turned a public office, a public institution to even fight family battles because what happened there, it was not just crime, it was family battles ezisuke emakhaya bazifaka kwamasipala and we cannot accept that. This municipality belongs to abantu basemhlathuze and must be respected.
Okhulumela umasipala umhlathuze uBongani Gina uthi udaba lwamanzi udaba oluyinselele ezweni lonke kanti ke kuningi okwenziwa umkhandlu ukuzama ukulungisa inkinga yamanzi.
Udaba lwamanzi abaliphakamisayo udaba impela oluyinselelo ezweni lonke nokuyinkinga nathi esiyaziyo kodwa ke akusikhona ukuthi umkhandlu awenzi lutho ngalolu daba kuningi umkhandlu wasemhlathuze okwenzayo ukulungisa udaba lwamanzi ikakhulukazi ezindaweni ezinenkinga ngo-Ward 33 lapha kuNtambanana kuya kuBhukhanana sibuye futhi nalapha kuSikhawuleni Dlangezwa Port Dunford njengoba sinaluhlelo lwe-water shedding la khona amanzi swavala siphinde swavulele ngenhloso yokuthi zonke iy'ndawo zibe nawo kodwa ke kaningi umhlonishwa umeya ukhansela uXolani Ngwezi esho ukuthi uhlelo lolu lukhona lilidi bangeselihanjiwe ukulungisa nokukhanda i-15 megalitre package plant okuyiyona ezo-eda amalitha awu-15 million kulawa avele khona nokusikholwayo ukuthi umusuphelile lwamsebenzi okumanje cishe uku-90% towards i-completion okuwukuthi uku-90% sekusele kancane cishe u-10% nje ukuthi uphele geleke qeme sesikwazi-ke ukuthi abantu bonke kakhulukazi emawodini cishe awu-15 esibala kulezi indawo engike ngayibala inkosi kaDube inkosi kaMkhwanazi nakwamanye amakhosi ukuthi bekwazi ukuthola amanzi ngokungenamkhawulo.
Ezindabeni ze-1KZN TV ngingusiyabonga wakaDuma eRichards Bay.
Umphathi wesikhungo iZubera Institute for Research and Development uXolani Dube uthi ke baney'nhlelo zey'nkulumo-ngxoxo zamaqembu ezepolitiki ey'thinta-ke imiqulu yezethembiso zokhetho futhi ke zivuleleke kuwona wonke amaqembu. Unzwa-ke lusho lokho ekhuluma neziko lezindaba emva kwenkulumo-ngxoxo ebeyidingide udaba lokuthi ngakuba isifundazwe KwaZulu-Natal sesingakwazi yini ukuzimela simele-ke amaZulu njengezinye-ke izizwe ey'fana nelaseSwatini.
Phakathi kwezingxoxo ezike zabakhona ngosomqulu wezethembiso wamaqembu ezepolitiki eseBosa kanjani nese-MK Party, kanti inkulumo-ngxoxo yakamumva ibithinta isiphakamiso seqembu ABC esithi isifundazwe KwaZulu-Natali sekumele sizimele ukuze sizokwazi ukwenza umnotho waso sidale amathuba emisebenzi kanye nokunye. Ngesikhathi kuqhubeka le nkulumo-ngxoxo kube sekuvela imibizo yahlukene mayelana naso lesi siphakamiso.
It's good to talk about isizwe sakwaZulu. I'm saying this ngoba sineSwaziland in South Africa, sineLesotho in South Africa, kodwa we cannot stand alone as amaZulu. Mhlawumbe that is it's a time that we need to look into that. But then my question would be, siba kanjani-ke isizwe samaZulu ebukhosini bakwaZulu obuney'nkinga ey'ngako?
Ithini into political history yethu naw kuseneyiqhamukisana nohlobo lamaZulu land bese mhlawumbe ugcina ngenxa kamhlonisho wami la udubebeke kahle ngesikhathi bese ngiphinde ngibuze ukuthi ithini into ye-Home Affairs system ebulisini sithole njengamanje i-Home Affairs system yabona kwenzakalani.
Ongumhleli walezi gcawu uthi iy'ngxoxo ey'fuze lezi zitshengisa ngokusobala ukuthi osopolitiki sebevuleka amehlo ngezinto ezenzekalayo eNingizimu Afrika.
Ama-political parties into ekufanele uyi-understand. Abantu abaningi engike ngakhuluma nabo, sahlala nabo, sabonisana. Banokwazi ukuzenza izinto. Kepha-ke inkinga yabo kuba sekuthi basephaketheni lo bani. Ngoba umuntu omnyama oyi-politician usuke esephaketheni lo muntu othize. Kepha-ke into engiyibonile kulo nyaka eyokuthi bayazama ukuphuma kulamaphakethe alabo ngqiwa kodwa kunzimana. And so ngingasho ukuthi ikhona inqubekela phambili ngoba eminyakeni edlule wawubona ukuthi abafune kuzwa lutho bafuna nje bona ukulalela onqiwa kodwa manje sekuyashintsha
umholo ABC echaza ngesiphakamiso sabo uthi udabo lenze baqhamuka nalombono ngolokuthi umnotho senengezimu Afrika uqoqobela ngabathize kepha isifundazwe KwaZulu-Natal sinezinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenzele umnotho waso.
When I was growing up in Durban, we used to have what was called Kameve Namaste rainbow chicken. Today, the chicken that we consume is coming from Brazil, from US, even from China. The shoes that all of us are wearing, the footwear with kale butter, is coming from overseas, it's all imported. The clothes we are wearing, we used to have big textile industry in New Germany, outside Pinetown. It was so big that the people closer to in Claremont, no, we didn't want to work there. The salaries was too small. They used to have people who comes and contract coming from Ciskei and Transkei to come and work there. Today, we don't have the textile industry. Everything that we are wearing is coming from China.
This is Tabo, besambela maqembu ahlukene ezepolitiki. Kuteboho Sibisi, wezindaba ze-1KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini.
Umholi weqembu le-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi ngaphansi kwahulumeni osebenza ngokubambisana phakathi kweqembu le-DA ne-IFP sebekwazile ukuthi ke baqhamuke neyisombululo kwinkinga yokunqamuka kwamanzi elokishini lasezikhaleni inyakatho KwaZulu-Natal ney'ndawo nje ey'sakhele njengoba sebeqhamuke nohlelo lokuzoqapha kumthamo wamanzi noma ngoma bekukhona la kudinga ukuba kulungiswe khona kwenziwe lokho. URogers uthi ke angakusho nje kugcwala umlomo ukuthi inkinga yokwentuleka kwamanzi kule ndawo isingumlando.
Umholi weqembu le-DA KwaZulu-Natal Francois Rogers uhambele ngengqalasizinda samanzi i-Eskalen Waterworks okuyikuyobheka ke umsebenzi osuwenziwe wokuhlinzeka ngamanzi umphakathi wase-Eskalen nezindawo ke ezakhele. URogers uthi ke bajabule ngohlelo abalusebenzisayo oluzokugada ke umthamo wamanzi kanjalo ke noma ke kunesikinga noma kukhona la okufe khona.
Just an oversight of the Ezikaweni water treatment plant. And it's indeed a good story to tell because it's working. They've taken a situation that they inherited from the previous government. They've fixed it and in fact they're producing almost 50% more water than what they were. So, you know, the areas that apparently here in Ezikaweni were not having water over weekends. There was water shedding over weekends and they've been able to rectify that and correct it. I've also been seriously impressed by the systems that they have here.
Kuzokhumbuleka ke ukuthi ngaphambilini umphakathi lendawo ubhekene nenkinga yamanzi ngenxa yokulinyazwa kwengqalasizinda kanye nokutshontshwa noma ke kunqanyulwa kwamapayipi athutha ke amanzi. Rogers uthi ke lolu daba selusetshenziwe kakhulu njengoba ke kunonogada baqaphe isimo nanoma ke luphi uhlobo lobugebengu.
That was something that was addressed with me. It was a huge problem. You'll now see that there's security here, there's surveillance systems, there's armed security here, and I'm told that since they've introduced that, there is no sabotage taking place.
Lezi izindaba ze-1KZN TV ngosamukelisiwe Nqulunga ngiseSikhaleni.
Ake sithi hulu kuqo eyitolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwiindaba zethu ze-1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Itshaliwe namuhla inkosi yasemdletsheni owezezimboni weneme ngakubone kwendwangu kanti owetheko ucacisa ngolesimo sedolobha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-R18.56 umaqhathaniswa ne-dollar laseMelika, bengu-R19.92 umaqhathaniswa ke ne-euro yase-Europe, libe ngu-R23.29 kupondo waseBrithani, intenge yegolide yona ingu-$2,301.15 i-ounce, kuthi intengo yalo ongahluziwe ibe ngu-$83.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Mamelodi Sundowns asiyifaka kwemlandweni wamanye amaqembu amakhulu asezwenikazi ase-Afrika ngokunqoba isicoco seligi sesikhombisa kulandelana ngesikhathi inqoba kalula umdlalo we-DSTV Premiership ku-Kaizer Chiefs ebusuku e-FNB Stadium ngamagoli amahlanu kwelilodwa eSoweto. Lokhu kunqoba kwe-Sundowns kufanele ukuthi kakugcini ngokuhlaba kwephukele ey'nhliziyweni zabalandeli be-Chiefs osekuphele iminyaka ecela kwelishumi bengayazi inkomishi, kepha kuyinciphiseleke namathuba okuqeda-ke isizini balwe maqenjini ayisishiyagalombili aqede phezulu kwi-top 8. So ihlandla leshumi nane kusukela kwaqala iPremier Soccer League ngonyaka 1996 ukuba iSundowns iba ngompetha beligi uma ngabe uqhathanisa neChiefs kanye neOrlando Pirates abasanqobele sisicoco nje amahlandla amane ngokwehlukana. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqambi lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaseShangane ngethemba endle yamaningi esakeni sithi khulu.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile